Sili, sili timbulie, wala siamini, ukarabu zaka, sina urisibu, miajira renga, ikari wasili. Sunny me.